a six record.
Kwanza nipe nifaidi, mbele nyuma kilima, muunono mukigudi. Ah, lwe kipilima, toto tepe.
Oh, so good.